bakunzi biganiro bya Jumia TV nko mubibona n'undi turacyari muri Jama Fest 5e edition mu gisagara cha Bujumbura cyangwa mu gihugu cy'u Burundi kuri stade Intwari nkuko mu madimisi muri ko murabibona nkuko madimisi mubibona ku mbuga zacu ngurukana bumenyi Jumia TV ntiyicaye irikirashishikara kugerageza kubereka impano zigiye zitandukanye ziri mu Barundi cyangwa mu bandi bibihugu bigiye bitandukanye bigize aka karere kacu ka Afrika baragerageza kutwereka impano bashoboye ubu naho turi kumwe n'umubumvyi nkuko mwagiye mubidusaba mu commentaire muvuga ati twereke abo babumvyi turi kumwe n'umwe rero yashoboye kubumba istati nkuko mubibona agira dusigurire mbega vyagenze gute atubwire mbega yashatse kwigana nde akoresheje impano y'uwafise yo kubumba cyangwa vyamujemwe gute nkuko reka rero tumuyikaze atwibwire yongera atubwire ni istati yiwe ingene yashoboye kuyitunganya
nitwa Gahungu Septime ndumu artiste aturuka mu ntara ya Karusi commune ya Bugenyuzi nkuko mubibona nivyo ngaha narashushanije nyigana isura ya nyakwiriendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza
arashoboye kugerageza gusubiramwo ishusho cyangwa uko nyakwigendera uhoza ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yarameze none twashaka tubabazi mubumvye mwagerageje kubikora gute iki cyumviro cyabajemwe gute mwoba mwabitanguye ryari mbega iki kibumbano nico mwahereye ko nico cyambere
iki kibumbano sico nahereye ko twari harabaye amahiganwa nk'umwaka uheze harabaye amahiganwa mbere umukuru w'igihugu w'ubu yatembereye araza aragendera abanyamyuga hari hajya hefo kuri stade Intwari ndani hariya muri stade hanyuma nari nashoboye kugushira ahabona ibindi bibumbano harimo byo mukuru w'igihugu ndadaye harimo ibya Gwagasore harimo niki cha Mandela yego hariho nibindi bya jewe nyene hanyuma umukuru w'igihugu aravuga ati ubu rero abiravye arambaza aho nturuka arambaza byinshi asozera avuga ati ubu rero urabumba sogo cyo cyumviro mba ndakikuye ngaha rero ubu rero sogo ntamubumbye igisigaye gusa nuko nyakubaho azoza kuraba sogo kikozwe mu isima isima amafera beto ego ni kintu gikomeye naho kimeze ko ntibaze ngo cho vunika cho giriki okaye kirakomeye gusa kiraremereye iri drapo vyari kuba byiza nariyumviriye gukora rimwe riguruka kagafaniyo bagendana cabona nikajya ko hava kataramba nariyumviriye ncavuga ati reka ininuze ni tole nyibwo akora mwinzugi hama ndari capa kuko mbona nti iki gishobora kuja ahantu hanze imvura ikagwa hanyuma kajya kantu kagacoca kononekara mugabe ibi birakomeye yo tole iri kumwe naho gafera beta mubona ca niyumvira ko afumbashe atangura nizohaba ego
turabona nikindi arafise microphone
nayo ni mbumbano kumuyibona ngaha ariyo naho nyene agatije cafe rabeto ya wit ugacubumbira ko isima yego kugira nerekane ko yari karatanga ikiganiro ngira ari karatwigisha gukunda igihugu
yego mukigira ico cyumviro mbega mwafatiye ku foto yoba yari hari cyangwa mwabyiyumviriye uko nyene birabanza mu maze mukora ishusho zo byo nyene atakintu muri ko barabira
jewe ndigana ifoto nkagira ku biharuro si kugereranya ndagira ku biharuro nkagira amamezure ku buryo naho wambwiye ati subiramwo ikindi kimeze nk'uko nyene cyane cyane mu maso ndashobora kugisubiramwo niye shele nkoresha
arambaye kirato gifise uko gusa mbega ibi navyo mwaravyumviriye cyangwa nayo nyene kiriya gihe mu subira mu gifoto kirato cyase ku nyene
mbo nagira ndabamenyesha yuko uyu munyakubahwa mwese mwaramubonye ukungene yambara twaramubona rero iyo uri kurashaka kwigana umuntu uragerageza ukarabira ku mafoto menshi wamubonye mu buryo bwinshi wamubonye hanyuma ibihimba bimwe bitashoboye kuboneka ku ifoto ukagerageza kubishushanya uko wahora umubona nta kindi ndibona no kongera ko namwe mbira muramuze akiriho muramuze ingene yara ipoze ntihagira uwibaza ngo kwaha ngo haduze ngo reka ukirije kuboko he na haraduga nawe nyine yakunda kugira he nuku ndose murabibona yego ibiratu byo ari kurambaza kwari nko kunyene kwari nko kunyene uko umuntu aragerageza kwigana uko umuntu wabumuzi
urabona n'ikindi kibumbano kiri ku ruhande mbega nk'umutazi iki kibumbano cyari cyo mwashatse gusubiramwo inde
hanashatse gusubiramwo isura ya Nelson Mandela yahora atwara Afrika y'Epfo
wakuzuye nikamurikwa ni nk'uko twagumye tubibabwira ni mu gihugu cy'u Burundi aho bafise impano zigiye zitandukanye uyu muvyeyi nawe murabona ko afite impano zo kubumba zo gusubira nk'umuntu kanaka nawe wahuri ukaba wumvisha ko umuntu yagusubiramo uko usa cyangwa uko umeze uko wambara uko utavuga uyu muvyeyi arabishoboye reka tumusabe asubira twibwire mbega ava mu ntara ya hehe kugira ngo nawe ahuri niba umuntu ushaka kuba wagusubiramo
Nitwa Septime Gahungu mba mu ntara ya Karusi muri komine ya Bugenyuzi kabamba kuri Bugenyuzi centre uzo washiki Bugenyuzi azo washikiriye mba kwi paruwasi ya Katolika.